wallahi wallahi in ka kuma ran kai dade ne ka suna ni ka to
kallo kuma eh kallo kuma
eh jama'a a gafarce ni wallahi ta wannan karanta fa ko yaushe.